byaravuzwe yuko umukuru w'igihugu wagiye gushaho umugwi ujejwe kuganira hagati y'abarundi uyo mugwi twebwe icyo twaboneguye ni kimwe nuko twasanze umengo witwa ko ari umugwi w'abarundi ariko hariho abarundi benshi bakomeriwe na cyane cyane sinumve ingene uba ari umugwi abarundi bavuganiramwo ibibazo bafise uno munsi ugasanga abarundi benshi baromugwa abarundi benshi bafise imitahe ibarondera ataco bagirizwa abarundi benshi buzuye mu busho sinumva rero ibyo biganiro by'abarundi ibyo ari byo bamaze gukumira abarundi bamwe bamwe je ndibaza yuko ahanini ntacyo tuzoshika ko kuko urabye abarundi benshi bari mu bwoba abarundi benshi bari mu kinyegero abarundi benshi ntibabona ingene buvuga ukuri kandi ukubwira uyu udashaka kukumva kuko tumaze kumenya ingorane aho ziri turazi neza yuko ingorane nyamunini zabaye kuri yo kuri cyo kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu simbona rero umurundo n'umunsi aho yovuga ati umukuru w'igihugu icyo kiringo cya gatatu sindacemeye yuko yoronka amahoro ubwo rero bwoba nibihe abarundi barimo ndibaza yuko atamuntu azovuga ikiri ku mutima ngo agishikirize mu mahoro ningene mubona yuko abantu birirwa barahigwa buhongo batotezwa je ndibaza yuko ari bihe bitoroshe kugira ngo abarundi baronke icyo bashikiriza byo bavyiza rero kujya tumaze kumenya ingorane ahanini yuko yabaye kutubahiriza amasezerano y'Arusha byo bavyiza yuko abavyeyi ababijejwe boja hamwe kugira ngo turabe neza igihugu ingorane kirimo tuzitorere inyishu nico gituma umugwi wo bukenewe n'umugwi uza urimo abahuza bahuza barundi kuko harimo ingorane hama ibyo uyo mugwi woshika ko bikazoshigwa mu ngiro hakaba hariho nabantu bajejwe gukurikiranira hafi ishigwa mu ngiro ibyavuye muri ibyo biganiro.